sizovela ekwazini manje isikabelelo seshumi nanhlanu 15 sizocela umshumayeli ngcobo waseseyakubuya number 2 sizolahlela inkosi ngosisa.
Siyethe simagathe simagathe wena
Masilongi.